biashara dogo dogo, biashara za salon, biashara za dressmaking, biashara za ni, wanamaliza wiki nzima bila kuoga.